Studio 5, an Islamic record label.
Ya Rasulallah, Ya Habibullah.